Weche ma wuok kaunti ma Kisumu en jokanyo mag duond bura mar ODM kuonde chung' od buche ariyo Seme sub county kaachiel kod Nyando wuok oko kendo koro osiro gi lwedo achiel mar neno ni gichung' to kod okil Tom Ojenda e dhi larao mare mar kom mar senate e kaunti ma Kisumu kochopo higa manyien. Kotene kanyo to kod jagoro mano mawuok e gweng' mag Nyando Kansila Micha ne girwako ahinya timo kampen ne Ojenda kaluwore ni gik mabeyo ma giwacho ne osebedo kotimo e gwenge mopogore opogore ma giwinjo kon gi koni kendo ma gisebedo ka gineno. Koro ka ja kanyo e gwenge mag Nyando to nopuoyo ahinya e tich matek ma yande notimo moloyo te kinde manicha koro ikawo ombulu ma yande koro norumo mana chak dweni.
Kawuono ne waromo gi ODM delegates ma Seme, waseromo Seme, bas wadhi waromo gi ODM delegates ma Nyando gi Muhoroni pe. Gimoro achiel manyiso delegate ni tich manyako tim mokwongo ni wa make sure ni joma nigi kura te yugo kura. Nikech kwa dhi mbele, mokwongo nyaka waikre mar gone Raila Amolo Odinga kura mondo donji State House. Mano e gimokwongo, ajenda mokwongo. Ajenda mar ariyo mapiny kae mag gavana gi mag seneta gi mag MP koro luwore. To kijende maonge gi kura madwa transfer kura, IEBC is open, oyawe. Kidi nyadi any IEBC office transfer polling station mari kikocho na roki kiyan kilo kweche constituents midwaro at a polling station midwaro. Mano is a continuing process. Koro na kuwa yowa manitiere Kisumu County kendo counties moko Nyanza ni ka chieng' go kuro cho wawuog uru karogwa mondo wago uru kura nikech mano kende yo mikawo go pi onge yo moro kendo. Erokamano.